duto wadwaro ni kawabiro timo gimoro to kwadonje moro machielo. So e yo machuok wago erokamano kuom jok moriwore kodwa, waikre mondo wati kodu karachiel yore mopogore opogore, nikech wan gi projects bende mwanwang'o donor funds kata osiepewa magolo pesa koa oko watimo. Kaka sani wan gi malaria project mwamiyo jogweng' mar Hawinga nets 1,000 opogogi e kor gwenge mondo waked gi tuo miluongo ni malaria. Nyocha ne watimo gimiluongo ni HIV/AIDS education project moro ne wanwang'o kony koa kuom osiepewa mopogore opogore. Mopuonjo nyamrerwa 120 siaya ka moko na mbira, mopuonjo moko puonjo bondo, moko puonjo game. And so kuom thuolo ka thuolo wajobedo ag projects kaka koro Eli kod mheshimiwa Madowo wuok South East Alego ka kapod ok obudho, watemo dwaro kony koni gi kocha mondo tunnel kogelo kaendigo South East Alego ka bende project moro biye mar Rotary. Nikech Rotary be luwo mna lang'any, ing'e lang'any bana koseko kidang' kaming'a kiduyueno pekni Rotary luwo kama joge nitie. So members inwang'o ka kanitie area moro to project yot mondo bi area. So mano emomiyo wamor kabisa gi leadership ma mheshimiwa kaachiel gi wado Eli ka gin e Rotary kaendigo, kendo watemo kwayo kony kuom osiepe kabisa mondo wanyal support initiative machal kamano. So kaka wacho mang'eny awegi kanyo, adwaro mna ni mondo unyal ng'eyo ni wan kodu karachiel kendo wagombo kabisa ni wadhi nyime clean exercise machal ka kamano.
Kapok itieko jatelo, awinjo kanyo kiwacho ni in one of the major officials mag Rotary. Inyalo leronwa ni to Rotary ni useyueyo chiro mane kata cleaning chiro adi mulko time iseyo kaunti ka kata ler ichini adi.
Erokamano ahinya. Higa mokalo ne watimo exercise ni ngeso mogik ma dwe mar ang'wen Siaya Town Market, chiro ma Siaya. So mae kore mar ariyo mwatimo chakre club productive. So en gino noendo ma koro wabroga timo. Higa ka higa, Saturday mogik mar April, ma idwaro ni watim cleaning wabroga gi. So next year wabro kendo identify chiro machielo within Siaya.
Ndiyo mara ariyo kata mogik mag LPNG. Awinjo kiwacho kanyo ni Rotary luo lai luo ling'any moro. Koro inyalo nyisowa ni to en ang'o gang'o ma ng'ato nyalo timo mondo mi obed memba mar Rotary?
Yes, very important. Bedo memba mar Rotary yot. Ibedo mana ni in ng'atno endo mohero tich gi jopiny kaka ineno ma wan involved kawuono. Iluongo ni active participation in community work. Ok ibedo ng'at ma dhoge riek kende, ibedo ng'at ma bende timo tich owuon. Omiyo ka wabiro kata jomoko kuom ong'eyo na ng'at ma osekelo mjumbe boyier thurwa ka, ng'at ma kata jalwet gavana, ng'ama ne lich ineno tine piny en na piny. Lakini koro mano ok dwar ni ikeli Rotary. Rotary kati lich biro mheshimiwa, tibedo ng'atno endo moikre tiyo gi lwete. Mano isena donji Rotary tayari, in qualified to donji. Omi ineno kwa kikre kupao kaendigo, wakara jine kuchunywa watu wadhi ya dhia. So active participation in community activity is one thing. Number two, kidwa bede Rotary, di ikri bende mondi nyal bete bire bura. Wangi bura, mwa hold week a week. Nya kibere nga tuma committed, ma week a week a bura ntie, tibire. Sige moko en virtual meetings, amore physical meeting. Then number day, kinumugi, kidwa donji Rotary Club wa Masiaya, nya kibere ngatno endo mo ikreti mo contributions kaka club member. Wanigi pese mo pogru, pogrimu wago ulo, kendo pese wago, emenu wango kitiyo go, supporting projects mo pogru, pogrimu ina mention. So maga are the three major requirements. Ibede active community work, ibede ngatno endo mo bende, active attending meetings, tayati ibede ngatno ikreme contributions towards improvement of people's lives. Erokamano ahinya. So kithuolo ni yiena uru mondo korawe ni Yesu wachie gimoro matin e wach kolera, then koro watiek gi mheshimiwa ka address areas mopogore opogore ma u mention kata aeto bende watiek atieka.